singale mini siyabulela sithi mali bongwe igama lakho izizwe zomhlaba maziqubude uyingcwele somandla ngosingale mini siyabulela sithi mali bongwe igama lakho izizwe zomhlaba maziqubude uyingcwele somandla uyingcwele mawubongwe uphakeme somandla uyingcwele mawubongwe uphakeme somandla amawane ntaba sakhiwe nguwe umoya nolwandle siyathobela isibhakabhaka kunye nomhlaba sivuma ubukhulu bakho amawane ntaba zakhiwe nguwe umoya nolwandle siyathobela isibhakabhaka kunye nomhlaba.